yadayo ugu galiwayo furuntiyo gotkagiba gadka chamamu yane hadaguma akadayo ugu galiwayo furuntiyo furuntiyo gotkagiba Tomorrow.